Amaro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubahe ikaze muri aya makuru mu kirundi twabateguriye ayo nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Bamwe mu banyagihugu bagizwe n'imiryango ibirenga 400,000 bafise amatongo muri site ya Kizingwe Bihara bazindutse bugarije ubushikiranganje bujejwe inyubako kuri uyu wa kabiri bakaba bishyuza impapuro z'amatongo yabo. Ubushikiranganje burabizeza ko vuba bagiye kuzironga. Umwimbu w'isukari uhingurwa n'ishyirahamwe Sosumo ngo wariyongereye muri uyu mwaka ugereranije no mu mwaka uheze w'2021. Ibi ntibishyikirizwa n'ujyejwe gutunganya ibikorwa mu biro by'ihinguriro Sosumo biri I Bujumbura. Mukanya tujya mu idonido ry'ano makuru kazi. Tuwaikaze mwido nido jano makuru duhera mu gisata chimibano. Bamwe mu banyagihugu babasangwa bafise amatongo muri site ya Kizingwe Bihara bazindutse bugarije ubushikiranganje bujejwe inyubako kuri uyu wa kabiri. Abo banyagihugu bagizwe n'imiryango irenga 400,000 bakaba bishyuza impapuro z'amatongo yabo. Abisigura ko bakoze ibyo basabwa byose ariko bataratunganirizwa. Umunyamabanga ntayigayezwa yabakiriye yabijeje ku ikibazo cyabo kigiye kuva mu nzira. Moyize Misago yabikurikiranye.
Guhera icyo gihe twararindiriye ubu imyaka 10 iraheze.
Abo banyagihugu bavuga ko imyaka ibaye myinshi ikibazo cyabo kidatoregwa inyishu. Inyuma yo kwakirwa muri ubwo bushikiranganje bahumurijwe ko ikibazo cyabo kigiye kuva mu nzira. Alexandre Habonimana umwe mu baserukiye abo banyagihugu avuga ko ikibazo ngo cari ku ntonde.
Mu kiganiro tugiranye na nyakubahwa Secretary Permanent aratubwiye ko icari cyabitebeje ari urutonde ruva muri apetikabe basinye bemanga ko ubwo rutonde ruriko abasangwa bose basa bari bafise amatongo yabo batanze amatongo yabo muri wa mugambi wo gutunganya aho hantu. Chatubwira ati ubwo rutonde ubu rero bararuzanye mu ndwi iheze ati turiko turarukorera ko ariko kubera ikibazo cari cabaye ikibazo kigoye kinini kibaze imyaka myinshi kwashimye kubicisha natwe mu rwego rudukurira muri Conseil des Ministres atubereye ikibazo niyo kigiye aca twizeza ko vuba tuzoronka ikintu gishasha gihumuriza.
Umwe mu banyagihugu bafise amatongo muri iyo site avuga ko yizeye inyushu bahawe ariko ko bama bahabwa amasango. Egide Nije imbere umunyamabanga ntaregayezwa mu bushikiranganje bw'inyubako avuga ko icyo kibazo kibaragishinga agahumuriza abo banyagihugu ko ikibazo cyabo kigiye kuva mu nzira ngo kuko gitegerezwa guca mu nama nshikiranganje.
Intambwe ni nziza nubwo igitebye utyatuca heza kumbuye vuba ikinye wa suno bako na ngwe nawe bino ni mwabirizi aza kubizeza tubakenye ko ajya matongo ya Kizingwe Bihara atunganywa neza bino yo gutungana yizwe wafashe kadini kiwe akashaka kubona agiye muri pasture afise kazama reka dukore tutiziganya abo twarumwise bwa basuruki twayaze bihagije nabe sayi ntabyigeze.
Site ya Kizingwe Bihara ikaba ifise uburinganire bungana amahegitari 300 nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bafise amatongo.
Turabandanya nano makuru. Ihinguriro ry'isukari Sosumo rimenyesha ko ryimbuye isukari nyinshi umwaka ugereranije n'umwaka uheze w'2021. Ibi ntibimenyeshwa n'ujyejwe gutunganya ibikorwa mu biro by'ihinguriro Sosumo biri I Bujumbura. Festus Tuyisenge avuga kandi ko isukari iva hanze irikirindira ku bwinshi mu ntumbero yo guhangana n'ikena ryayo rikunda kwibonekeza.
Ubonye isukari irahari sagaseseshwa rumuri nta mwene gihugu isukari aho duca hose turayibona turabona idandajwe. Igituma tuvuga isukari hari turiko turimbura kandi mu byo tubona umwimbu uri kugenda neza twizere yuko abene igihugu bazoguma baronka isukari atangorana tutariko turimbura isukari iragabanuka gake tutariko turimbura rero wa mwimbu waboneka niko ugenda uragabanuka turamaze kubona yuko umwimbu wa sosumo utashobora gukwira abene igihugu mu mwaka wose ari nacho gituma sosumo ihawe uruhusha na leta ica iranguri yindi kayikura hanze kugira ngo ishobore gusahiriza iyo sukari yimbugwa na sosumo mwabonye amakamyo ngaho hanze iyo ni sukari iri cyava hanze kugira ngo isahirize wa mwimbu uri kuraboneka uyu mwanya kugira ngo tubabe yuko umwene gihugu yozera ronka agasukari atangora
mu makungu abategetsi bo mu gihugu cy'Ubushinwa bariko bagerageza guhagarika imyerekano y'abanyagihugu biyamiriza amategeko yo kubuganira mu mazu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya COVID-19 ni nkuru y'abagenzi bacu ba France 24 tubibaze Aubin niyo nkuru
Image de police à Shanghai.
Aya masanamu yaba polisi yafashwe na telefone ku muntu ari mu idirisha inzu yiwe mu gisagara cha Shanghai uhirahiye kuyafata ari hanze kwacahagarikwa n'igipolisi kubera ubwinshi bw'abo bapolisi abakora imyerekano ngo basa n'abahesheje ariko bamwe mu banyagihugu bo muri ico gisagara cha Shanghai ubu ngo ntibagitinya kuyamiriza amabwirizwa akaze ya leta yo kwirinda ikiza cha COVID-19 uyu munyagihugu ati sinibaza ko COVID kikiri ikiza giteye ubwoba ati ndibaza ko Ubushinwa hamwe na Shanghai bariko baragerageza kuyigwanya ati sinumva rero igituma tucugaranirwa mu mazu ukuraho kubwiwe ngo abantu bararushe byose byatanguye mu ndwi irangiye aho hatera umuriro mu mazu ariko amategeko yo kwirinda ikiza cha COVID-19 akaba ariyo ngo yatumye igipolisi bidakunda ko gitabara ku mwanya kuva ico gihe imyerekano yarakwiragiye mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Shanghai ibi ngo vyibutsa yindi myerekano minini yabaye mu 1989 abanyagihugu bariko basaba kuronswa intwaro ya demokarasi imyerekano ikaba yaraburijwemo ku nguvu nyinshi umwe mu batavuga rumwe na leta y'Ubushinwa ari mu buhungiro avuga ko iyo myerekano ataco izoshika ko kinini mu guhindura ibintu muri ico gihugu naho leta y'Ubushinwa itagiye guhindura politike yayo yo kugwanya ico kiza cha COVID-19 ariko ngo hariko haraboneka gahengwe gato kuko hari bice bimwe aho abanyagihugu batanguye kurekurirwa kugendera mu mabisi inyuma y'indwi zibiri bugaraniwe mu mazu
après des semaines de confinement
mukurangiza hano makuru mu gisata cy'inkino mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kiriko kibera mu gihugu cha Qatar igihugu cha Senegal gihejeje gutsinda igihugu cha Equateur ibitsindo bibiri kuri kimwe hivyo bikaba bikiye biha uburenganzira igihugu cha Senegal gukina igice cy'umunani gishira icyanyuma no kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye reka dushimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira abandi dushimiye ni bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora ibindi biganiro birabandanya